Mukunzi ba televiziyo Burundi ndawaramukije no ndabifuriza ikaze mu makuru mu Kirundi twira tubashikirize aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ku wa gatanu niho umushikiranganji wa mbere yashikiriza imbere y'inama nshingamateka n'ahinduza amateka icegeranyo cy'ibyarangwe na leta y'u Burundi mu mezi atandatu arangiye umushikiranganji wa mbere akaba yameje ko ibihugu byari biteganijwe byaranguwe ku gice 19% ibyo ni ibyo nyuma y'amakuru Kuri wa gatanu ibitaro polyclinique Mugiraneza biri mu Kibimba muri commune Geta byaronkejwe ingabire ibikoresho ni banki KCB mutambaye mukuru w'igihugu wa Jean Ndayishimiye akaba yakiriye icese iyo ngabire ku bwa fondation idonido ni muri amakuru kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano abarongoye banki KCB baje bava mu gihugu cya Kenya aho iyo banki isanzwe ifise icicaro gikuru umukuru w'igihugu akaba akenguruka intererano y'ibanki KCB mu iterambere ry'igihugu bagenzi bacu bace kwategura iyo nkuru tugira ko nibayo heza kuyitegura turabandanya n'aya makuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu niho hasozegwa umwiherero wahuje abarongoye imigambwe n'umukuru w'igihugu muri iyo nama abanyamigambwe basabye ko amazu avunjishwazamo amafaranga y'agaciro yokugurugwa agakora hisunzwe amategeko umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye akaba atavyemeye ni nkuru Egide irakoze
kandi wa mbere wa leta y'u Burundi arangi yome bunyoni yamenyesheje abashinga amateka n'abakenguza amateka ko ibikorwa leta yari yategekanije gukora muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri byaranguwe n'ubushikiranganji bwose uko ari 15 ku rugero rw'ibice biri hagati ya 75 100%. Ubushikiranganji buza imbere bukaba ari ubushikiranganji bwo gushigikirana bwaronse amanota 100%. Hari n'ubushikiranganji bwarengeje ibice 90% mu kurangura ibikorwa byari ku rutonde hakaba harimwo ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu ubushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubushikiranganji bw'ubutungane mu bijanye n'intwaro ibereye ibikorwa bihurirwa ko n'ubushikiranganji bwose haba mu bijanye no kugwanya igiturire ibikorwa rusangi kuvugana n'abakozi no kubasanga ku kivi byararanguwe neza mu bushikiranganji bwose ku bice 90% nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Arangiyome Bunyoni Bimwe mu bibazo abashinga amateka n'abakenguza amateka bashikirije umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi harimo ibijanye n'uko ibiciro by'ifungurwa ku masoko biguma biduga kandi ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bwarategekanije ububiko bw'umwimbu aho umushikiranganji wa mbere akaba yishuye ko ibituma ibiciro biduga ku isoko ari byinshi nayo ku mwimbu ubitse mu kigega ngo bagiye kuraba ingene woshigwa ku masoko
ego menivyo biri muri stock hariho urugero baje barabisohora ko kandi twumvise yuko twibukije ko iyo stock itoguma ari stock kandi ibintu biko biramera nabi nivyo koko tuzoweza tukije ko turabe utwo duke ituhari nimba barataratangura kubishira ku isoko kuko iyo ntumbero yari yatanzwe sinahava ndabizeza ngo turiteze yuko n'ibyo babisigaye bo bishira ku isoko ngo ibiciro bica bigabanuka kuko igituma ibiciro byaraduze si umwimbu wonyine dufise ngaha ukungana ariko hariho n'ibindi mbere n'u Burundi butisangije bituma ibiciro biduga
Ikindi kibazo abashinga amateka n'abakenguza amateka bashikirije ni kijanye n'ikena ry'igitoro mu gihugu umushikiranganji wa mbere akaba yishuye ati
igitoro mu isi ni gike nivyo ingingo ivyo umukuru w'igihugu yavuze turabizi turarotrasa turazi ko ari igitoro kiriko kiraza mu misi kizoshika hariho n'ikindi kigo kiraja kurangurwa twibaza ko nuko kwezi gushobora kudakwira tutarabona yuko hari impinduka mugabo niho narimbuza abantu nibahagarare neza dukura amaboko mu mpuzo tugwiza umwimbi turonke nayo amafaranga y'agaciro hanyuma dushobore kuronka igitoro bitworoheye kuko nitujana amarundi tujana amahera y'icyo gitoro kigurigwa rero abantu nibatangura gutana ku imyikomo ahubwo tumere nka bamwe bagira bati umuntu yavunitse amenye no gucumbagira nuko biri wahora gira makuru se menshi impfagusa na yapunguze imiryango usanga ifise imiduga y'umurengero umwe wese gwiwe nibemere babaragira muri imwe igitoro cy'imodoka zitatu canke zine baheze bagishire muri imwe kibafashe
abashinga amateka n'abakenguza amateka babaje kandi ikijanye n'ikena y'ibinyobwa vya Barudi isima n'isukari umushikiranganje wa mbere yishuye ko abakoresha ibihingo gwa nayo mahinguriro biyongereye nayo ayo mahinguriro ntahezangwa duze umwimbo umushikiranganje wa mbere arenga yo mebunyoni akavuga ko hakenewe ko ayo mahinguriro yerekana ingene ategekanya kugwiza umwimbu kugira ngo leta ibaherekeze nayo muri ico kiringo bariko bagwiza umwimbu leta nayo igategekanya kwinjiza ibidandazwa biva hanze no gutanga turusho kugira ngo ibintu vya nkenerwa biboneke mu gihugu naho rero umwimbu waduze ubgeranije no mu gice ca mbere intambamye zitari nke zaribonekeje harimwo kiza ca COVID-19 intambara yo muri Ukraine yatumye ibikorwa bimwe bimwe bitagenda neza hamwe n'ikiza cinyonko yo mu kiyaya cha Vali
uru yariyekeye ibyo ranguwe na leta y'u Burundi mu mezi atatu arangiye turabandanya namakuru twabateguriye kwa gatanu ibitaro polyclinic yo mugira neza biri mu Kibimba muri commune Giheta byarongejwe ingabire n'ibikoresho ni banki KCB umutamuka y'umukuru w'igihugu ndayishimiye akaba ari we yakiri cese yungabire kubwa fondation ngura Celestin Shimirimana
iyo ni ngabire ibikoresho byashikirijwe ibitaro polyclinic umugira neza ibitaro bishinzwe ku musozi Kibimba muri commune Giheta y'intara ya Gitega ivyo bikoresho bikaba byakiriwe icese n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye kubwishira hamwe fondation bonne action umugira neza muri ivyo bikoresho harimo icyuma gikinga impanuka z'umuyaga nkuba kubindi bikoresho ibikoresho byo gupima indwara mu gisata cya laboratoire ivyo bikoresho rero byashikirijwe ni banki KCB ngo bikaba biciye amafaranga angana imiliyoni 25 umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro polyclinic umugira neza arakenguruka yongabire kubera igiye gusahiriza ivyo bitaro
aho rero turashima cyane kandi turishimirije kuko hariho ibisata bizoca bishobora gukora neza na cyane cyane nibikoresho zadufise by'agaciro tuzoshobora kubikingira neza ku mpanuka zokwaduka mu gihe umuyaga nkoboza ari mwinshi canke mu gihe umuyaga nkoboza ari mukeyi ndetse no mu gupima indwara hazoba hakarusha kuko hariho imashini zimwe zimwe ibikoresho tuzadufise bizoca bikora neza gusumbya
ngomenya ko intumwa zibanki KCB zaronse akaryo ko kuganira n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibiganiro bikaba byari bishimikiye mu kunga ubucuti hagati y'ivyo bitaro ni banki KCB
turabana ya namakuru yerekeye gisata cy'amagara y'abantu kuri uwa kane mushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida sibinze imana yarashikirije ibitaro by'Ikarusi byitwa natwe turashoboye icyuma kigezweho cyitwa IRM imagerie resonance magnétique gikoreshwa mu gupima indwara zitandukanye yarongeye kandi aratanguza icese ibikorwa byo gukoresha icyo cyuma icyo cyuma rero gifite akamaro kanini kuko imbere yaho abagenda kwivuriza mu mahanga kugira bipimisheyo umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida sirivinze imana kuri wa kane yaragendeye ibitaro byo mu ntara ka Rusi byitwa natwe turashoboye akaba yarashikirije icese ibyo bitaro natwe turashoboye icuma citwa IRM imagerie resonance magnétique gipima indwara zitandukanye yarongeye kandi aratanguza icese ibikorwa byo gukoresha ico cuma rero nibwo bwa mbere kibonetse mu Burundi kazofasha cyane abagwayi bahora baza kwivuriza mu bindi bihugu kandi bakoresha amafaranga menshi
ico gipimo ni gipimo gihambaye cyane no vuga nti ni gipimo gituma hashobora gufatwa amafoto y'ibihimba imwe imwe by'umubiri kugira ngo indwara yo birimo ishobore kumenyekana hakoreshejwe ubuhinga buhanitse hashobora gukunda hakoreshejwe ubundi buhinga bwari buhasanzwe bwo gufata amafoto ni radio canke scanner ni gipimo rero kibonetse ubwa mbere muri kino gihugu cacu ni ntambwe rero idasanzwe kuko ico gipimo cahora gikenegwa ariko kidashobora gukorwa hano mu gihugu cacu abarwayi rero bahora bafata ingendo mu mahanga byahora bibatwara uburyo bwinshi byahora bibatwara umwanya munini ariko ubu novuga nti twokwiruza twese
muganga Champion Munezero akorera muri ibyo bitaro nabo nyine yamenyesheje ko icyo cyuma gikoreshwa mu gupima ibihimba bitandukanye by'umubiri kandi ko gipima neza cyane umushikiranganje amagara y'abantu yarahanuye abaganga bakoresha icyo cyuma kugifata neza icyo cyuma rero kikaba caguzwe na leta y'u Burundi ku mafaranga y'amarundi imyadi 5 n'inusu turabandanya n'aya makuru twabateguriye umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati iterambere rusange n'umutekano bufatikanije n'ishami pinide kuri wa gatanu batanguye icese umugambi buguruye icese umugambi wo kurunagura imirimo igwiza ubutunzi ku bagabo n'abakenyezi baba mu ntara zegereye imipaka ibikorwa nk'ibyo byari byarasubiye inyuma kubera icakiza ca COVID 19 ni nkuru ya Josephine twagira Yesu
abenegihugu bashika ibihumbi bine babadandaza bato bato bo mu makomine Rugombo Buganda Gihanga Mutimbuzi Kayanza Kabarore Matongo Busiga Mwumba na Nyamurenza nibo bazorangura iyo migambi yo kwiteza imbere bakabazo habwe ingurane n'ikigega cha leta Fonds de microcrédit rural amajana biri muri bo bari baje kugira ngo bashikirizwe ingene uwo mugambi utunganijwe n'ingene bazokorana nawo abajeje intwaro rero mu makomine no mu ntara ngo niwe bazaba banajejwe kuzokurikirana ingene izo ngurane zishugwa Nicole Kwasi aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje iterambere PNUD yamenyesheje yuko ikibaraje ishinga bose ari uko uwo mugambi woshigikirwa wo kunagura ubutunzi bw'abadandaza bato bato eka n'abandi bene gihugu begereye imipaka akavuga kandi yuko bazi neza ku ruhara rw'intara zo ku mipaka mu iterambere ry'u Burundi ari ntangere eka mbere ngo nikibanza cabwo kiraheza kikaboneka mu karere buherereyemo umwunganizi w'umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yaserukiye umushikiranganje Gervain Ndirakobuca muri ivyo birori yahamagariye abatowe gukora uwo mugambi eka mbere n'abandi kwakiriza ngurane bazikoreshe neza maze bahamye abandi mu iterambere rirama
mboneyeho kandi no gukebura aba bazoba bajejwe gushira mu ngiro uyu mugambi ko ubu buryo bwatanzwe n'abafasha Burundi atuvuga cooperation suisse ibicishije muri PNUD atari uburyo abasabikanirije uko imigambi abazoba basavye ingurane izogendera tera imbere bizobonekera mu kuntu abene gihugu bazoshobora gufungura neza kubaho neza kubaheza kwivuza kwigisha abana babo kwambara neza mbere bashobore nabo nyene kuronka umusesekara tutibagiye n'ibindi byamwa byinshi byamuka mu iterambere rirama
tubamenyesha yuko uwo mugambi uzotwara amahera y'amadolari y'abanyamerika angana imiliyoni 4 ibihumbi 565 5222 ukazorangira muri Kigarama ibihumbi 224
unarutandukire amakuru yerekeye igisata cy'uburimyi kuri wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi harasozerewe inama y'iminsi ibiri yahuje umushikiranganje mubyajejwe harimo uburinyi n'ubworozi n'abakozi bakuru bakuru b'umwe bw'ubushikiranganje bakaba bihweje ibijanye no gushiraho uburyo bwofasha gutorera umuti ibibazo abarimyi bagira bijanye no kubura ifumbire n'inkuru ya Prosper Bizimana
umwiherero w'abakozi batandukanye b'ubushikiranganje bujejwe bisata by'ibidukikije urimi n'ubworozi ubaye mu gihe ngo na leta yashize uburyo bwinshi muri ibyo bisata imiliyaridi zirenga 80 z'amafaranga y'amarundi niyo ngo yongewe uyu mwaka muri ubwo bushikiranganje ivyo ngo nokugira rero bashobore kurangura ibikorwa neza
tugira amahirwe rero na leta mbye leta nkozi barashigikiye ibi bikorwa turiko turakora kimenyamenya nuko mu buryo baduhaye muri uno mwaka tugiye gukoresha bwavuye ku miliyaridi zirenga 46 bakaba ubu baduhaye imiliyaridi zirenga gato ijana na 28.
Umushikiranganje deho giderurema afatiye kuri ubwo buryo bwongewe mu bushikiranganje akamenyesha ko ari nayo ntumbero yatumye hatunganywa uwo mwiherero kugira abakozi bose bo bushikiranganje bige bacike basha kuko ibizorangurwa ari bibisha
abye rero uburemere nite ku bushikiranganje bwatewe turavuga tuti ibi kugira ngo tubikore utegerezwa kugira umwiherero kugira ngo turabe mbega dufise abashobora kwinjira muri yo ntumbero nshasha ya leta bameze gute babyumva gute aha rero kwari kugira ngo tubereke ko tugiye kuba abandi bantu bashasha muri buno gutuma bushasha muri no nkoro nshasha cyumvikana ko bategerezwa guhindura ingendo bitugiye gukora bumve ko bigiye guhiteka igihugu nabene igihugu
abakoze bushikiranganje bibitukikije ubumenyi n'ubworozi bakaba rero bagiye kumara iminsi 5 bahanahana ijambo bongera bakurikirana igihugu cyo muhinga mpuza makungu Professeur Pascal Ndimira
ubona tujye mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu rugendo arimo mu ntara zo mu kuburumanuko bw'igihugu umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru yaragendeye amaradio abiri yegereye abene igihugu ya Mpumonge iradio Magara Times FM hamwe ni radio Izere FM intumbero yongendo kwari kuraba ingene amaradio akora n'ingorane afise inkuru ya Pascal Hatungimana
Murugendo yagize kuri uwa kane mu ntara ya Rumonge umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru uhinga bwa none n'umenyesha makuru Leo Kadinda cyahisaba yabanje kugendera iradio Magara Times FM Isamira mira kuri mega SM 92 umushikiranganje akaba yarasiguriwe ukuntu iyo radio ikora ikabishikiriza ibiganiro bijanye n'imico kama amagara y'abantu indero uburimyi uburozi n'inkino abakaba baramushikirije intambamyi bafise ahanini zijanye no kubura uburyo bukwiye bakaba basavye gushigikirwa umushikiranganje Leo Kadinda cyahisaba akaba yarabateye intege ngo bandanye batunganye ibiganiro biteze imbere abenegihugu ndetse n'igihugu avuye aho yaciye yishikira ku cicaro cy'iradio Izere FM iri ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge ikaba isamiranira kuri mega S 97 n'igice kimwe iyo radio rero ikaba ishikiriza ibiganiro byerekeye ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara ndetse n'igihugu bakaba baramushikirije intambamyi ahanini zijanye n'ibikoresho by'amamashine nyabwonko n'ivyuma bishikana amajwi kure bita emetere mu gifaransa bakaba basavye ko abakozi bokarihirizwa ubumenyi umushikiranganje Leo Kadinda cyahisaba akaba yararonse n'akajyo ko gushikiriza ijambo aho ashima intererano y'amaradiyo yegereye abenegihugu n'iterambere ry'abenegihugu ndetse n'iry'igihugu akaba yabonye akajyo ko gutera kama abanyarumonge ndetse n'abarundi bose kubandanya bijukira ibikorwa by'iterambere
nk'abasaba ndabahimiriza yuko mwese mwokwijukira imigambi y'iterambere kugira ngo igihugu cyacu gitere kijimbere by'ukuri gukura amaboko mu mpuzu nivyo twese dushaka ko igihugu cyacu kandi nayo nyene yiteze imbere
umushikiranganje Leo Kadinda cyahisaba yaragendeye kandi n'ikigo cy'ubuhinga bwa none bwo gutumatumana ko no guhanahana amakuru icyo kigo kikaba gifasha cyane ugwaruka n'abandi bacitura bifuza gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi icyo kigo kikaba gifise intamba myizi janye n'ibikoresho by'amamashine nyabwonko umushikiranganje akaba yarashimye ukuntu gisanzwe gikora akaba yarashikirije icyo kigo akaganuke k'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu by'ubuhinga bwa none umushikiranganje Leo Kadinda cyahisaba akaba yasozereye urugendo rwiwe rwo kuri uyu wa kane ku biro vya posita yo mu Rumonge aho bakaba baramushikirije intambamyi ahanini zijanye n'uruzitiro rukomeye mu ntumbero yo gukinga ubusuma intambamyi ijanye no kubura uburyo bwo gushingura neza amafaranga hamwe rero n'umujyango utamenwa ububiko bw'amafaranga umushikiranganje akabera bateye intege acabemerera kuzobashigikira
ura jumya nkuba hamwe n'igitoro cyo gushira muri groupe électrogène ngo nivyo byatumye iradio nimbonesha kure isanganiro bidasamirana ejo kuva isaza tuzijoro gushika hafi isaha zibiri zo kuri uyu wa gatanu ivyo byashikirijwe na Alain Désiré ubukeye neza umuyobozi mfata kibanza mwisamirizi nimbonesha kure isanganiro kuri uyu wa gatanu nimumukurikire
ico byavuye ko kiboneka cambere nuko turamaze iminsi tari mike murabona ko kuva mu ntango hafi mu ntango zo mwaka wa 2022 hagiye haribonekeza ubukene bw'igitoro rero ubwo bukene bw'igitoro ejo byaratumye twebwe tubura amazutu dusanze dukoresha mu groupe électrogène murazi icuma gitanga umuyagankuba mu gihe umuyagankuba wa Regide Zowacitse cabaye ejo naho urumva ko ari ikintu kidasanzwe habaye uko gucika k'umuyagankuba hariho iki akabazo kari kabaye kadasanzwe igice kinini kirabura umuyagankuba twebwe bica byibonekeza n'ingoga natwe ariko muri uwo munsi ntitwari twaronse amazutu ariko gacubona uti uno munsi amastation rimwe na rimwe ni bake bakwemerera ko bafise n'ico gitoro ako kagorana rero kaciye kaba umwanya munini uraba iguhera hafi isaha zitatu z'ijoro gushika isaha zibiri z'agatondo ugasanga uwo iradio na televiziyo ntizari ko birerekana ibiganiro urumva ko ari ingorane zidasanzwe ziboneka cyane cyane twe zadukoze ko kubera hari ubukene bw'igitoro hanyuma hagaca haba hari ya ngorane y'ubukene bw'umuyagankuba ariko nkagira nti turashima ko Regide Zowacitse itorera umuti n'ingoga ikibazo cy'amatara cyari cabaye uno munsi guhera isaha zibiri zirenga gato twasubiye kwerekana ibiganiro byacu haba kuri radio no kuri televiziyo rero ngira nti ikibazo cy'igitoro mu Burundi kirakwiye gutorega umuti urama kuko urabona bidukora ko twese hanyuma ikindi naco Regide Zowacitse ico twama tuyisaba no tubandanya tuyisaba nuko abantu dukoresha umuyagankuba umwanya wose kandi iyo utabonese ingaruka zica ziboneka buno nyina bakwiye kudushira ku mirongo idacika
turabandanya n'amakuru tubandanije mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane umuhari wa Kinyarugamba waratunganije mu ntara ya Kirundo ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe mu Kinyarugamba Day Marie Goretti yamuremye arongo yo muhari ku rwego rw'igihugu akaba yabasabye kuja mu makoperative kugira biteze imbere ni kuri Marius Muhigwe
Iyo ni defile ndende yakozwe n'abakenyera rugamba bavuye mu makomine atandukanye agize iyo ntara ya Kirundo kugira ngo berekane ingufu zabo aturi ku kibuga cha komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bikaba byaranzwe kandi n'imigwi y'intambo itandukanye y'abakenyera rugamba atwovuga nk'intavogegwa za komine Bugabira hamwe n'intambo z'intore zisanzwe zimenyerewe muri iyo ntara ya Kirundo Evrine Siboniyo arongoye abakenyera rugamba mu ntara ya Kirundo yamenyesheje ko bari ku kivi ngo kuko bamaze gushinga amakoperative 129 mu ntara ya Kirundo ukigizwe n'imitumba 193 ihangiro muri kabaruko mutumba wose wogira koperative y'abakenyezi ariko bagasaba kubandanya bitaho abandi bahuye n'uruzuba niko guca batanga itoni imwe n'ibiro 200 y'ibiharage hamwe n'ibiro 500 vy'ibigori mu kubagarukirako bakaba baranashimiye n'urongoye abakenyera rugamba ku rwego rw'igihugu mu kumuha utuganuke dutandukanye abo bakenyera rugamba bo mu ntara ya Kirundo ntibibagiye kandi no gushimira ubusanzwe arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara amaze gufata ijambo Goretti yamuremye arongoye abakenyera rugamba ku rwego rw'igihugu yarabashimiye ku buhinga ndemano waberekanye muri ivyo birori aca batumirira kuja hamwe mu makoperative ngo nibasigara inyuma mu iterambere.
Abakenya rugamba shigikirane umukenyera rugamba dukeneye yuko yiteza imbere dukenyere yuko aja mu makoperative leta mvyeyi yarahitanye amafaranga irayacucagira ku mitumba yose igize igihugu cacu gira ngo abanyagihugu twiteze imbere abakenya rugamba mudasigaye inyuma
arabahaye n'impanuro zitandukanye zo kubaha abo bubakanye
nimba hari abagore by'ukuri bahohotera abagabo banyu musubize inkota mu bwubatsi muje ku murongo mwitaba amashyirahamwe kuko hari impanuro nyinshi
urongoye nk'uwo muhari ku rwego rw'intara mbanyi ya Muyinga yari yitavye ivyo birori na wene akaba yararonkeje akaganuke mugenzi we w'iyo ntara ya Kirundo. Mwomenya ko imbere yuko ivyo birori bitangura abo bakenya ya rugamba bari bitwaje agakemanyi ku bitaro bikuru vy'intara ya Kirundo aho batanze ibahasha bakarekuza abagwayi bane bari basanzwe babuze ayo bari ha muri ivyo bitaro kugira basohoke bongera batanga kandi tuganuke dutandukanye kubasanzwe bari muri ivyo bitaro.
Bandanya na makuru twabateguriye abarundi basabwa gusimbataza akaranga kabo k'ikirundi kabonekira ku mico n'ururimi rwabo kuko ari itunga ridasanzwe. Ibyo byasabwe na Pierre Nkurikiye arongoye umurwi kumya ujeje guteza imbere ikirundi mu isabukuru yabereye kuri uyu wa kane mu ntara ya Ruyigi. Inkuru ya Zeno atunga Imana.
Le festival Igihugu seconde édition a été organisé avec le thème Notre Kirundi, notre richesse, l'objectif étant d'éveiller les Burundais pour le patriotisme. L'association Gumia porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité a débuté les
Fasha byatanguriye mu kambi yo kumuzinda aho abo bagize bataya 63 atumis bagarukiye ku mupfakazi wa mugenzi wabo yitavye Imana kubwisanganya imisi ibiri imbere yuko bafata urugendo rurugana i Somalia.
Twabigize mu ntumbero yo gushima Imana no kugira icyo dufashije bene wacu kumbure aho baba badahambije kumbure twe twahambije
bakaba bamufashishije akaba hashaka 6 million. Mukubandanya baciye afata inzira ija kuri Ecofoc inama ya kane aho batanze amabati agera kwijana yo gusakara ishure ryagurutse ku bw'umuyaga. Mu gusozera ibyo bikorwa baciye afata inzira ija mu ntara ya Muramvya aho batanze kuri Ecofobuk ya kabiri ibitabo by'igifaransa byo mu mwaka wa gatandatu bigera ku 132 by'umwigisha bakaba bagiye bemeye kuzoca barumwika n'ibyo mu mwaka wa gatanu vuba cyane. Mwamenye yuko uwo mukuru we batayo yaboneyeho nakaryo ko gucashimira abasirikare bane bitwaye neza gusumba abandi.
Muraturabereye kuba kukaduciyemo ivyuma byari biruciyemo turabandanya n'aya makuru twabateguriye. Musitanteri wa komine Mukaza Renova Sindayihebura asaba abenegihugu bo mu mazone agize iyo komine kwitaho umugambi wo gushira amatara ku mabarabara yegereye impango zabo. Ako kamo yakateye kuri uyu wa kane mu gihe yariko aratanguza icese uwo mugambi muri zone Buyenzi. Inkuru ya Bensanda Chaisaba.
Icyo gikorwa cyo gutanguza icese umugambi wo kubonesha ibarabara gitiriwe Amagara Avenue de la Santé ryo muri zone Buyenzi cyari cyatewe iteka na musitanteri wa komine Mukaza Renova Sindayihebura. Uburongoye zone Buyenzi akamenyesha ko uwo mugambi uje hageze ngo kuko ari igikorwa cy'iterambere kije guteza imbere abavuka zone.
Rero biri mu rukurikirane rw'ibikorwa by'iterambere aho twitabiriye akamo kanyeni cyubahiro umukuru w'igihugu na leta mvyeyi akamo kavuga ati turi kumwe twese turashoboye abo mu ntwaro rero turi imbere twarahimirije abene gihugu abavuka muri zone ya Buyenzi abahaba ndetse n'abahavuka baba mu mahanga kugira ngo tuje hamwe tukore ibikorwa by'iterambere. Muri ibyo bikorwa rero uno munsi twaje kugurura icese umugambi wo kubonesha ino zone yacu ya Buyenzi.
Nayo musitanteri wa komine Mukaza yaboneye hakajyo ko guhamagarira ayandi mazone gushigikira imigambi nk'iyo iteza imbere amazone yabo mbere n'igihugu
gusubira gutera kamo abandi bagwiza tunga
izindi mvukira za zone Buyenzi abandi bantu bakorera imirimo yabo muri zone ya Buyenzi kugira ngo iki gikogwa gitanguye baze bakibandanye ku buryo iyi zone ya Buyenzi yose mu kiringo twokwihanyica umwaka amakartie yose amabarabara yose azobabona ariko amatara nkaya kandi birashoboka turize yuko nabandi bo mu yandi mazone cyane cyane ya Bwiza cyane cyane ya Rohero nabo bagiye gufata uyu murindi kugira ngo vyukuri ino mukaza yacu ejo nari mukaza ya kaka
wo mugambi wo kubonesha ku mabarabara ya zone Buyenzi ukaba watangujwe nishira hamwe usafe maendeleo Buyenzi ugizwe n'abavuka zone hamwe nishira hamwe GSP ukaba ari umugambi uzobandanya no mu makaratye yose agize iyo zone Buyenzi
kurangiza amakuru twamenyesha ko inyuma yaho imiriro yaduse mu bigo cy'u Faransa ikabandanya iteme gatongora bihugu bigize ishami rimwe bwa Buraya biriko birafasha kugwanya umuriro ni nkuru ya Jean Marie Vianney bawe n'Imana yimenyereza kuri televiziyo y'u Burundi
Igihugu cy'u Burundi n'ikiriko kiratamba cirorera mu rugamba kirimwe rwo kuzimya imiriro imaze igihe yadutse mu ntara ya Gironde imfashanyo y'imodoka zizimya imiriro abahinga bo kuzimya imiriro pompier mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'indege zifasha muri ico gikorwa zikoresheje amazi nivyo ibihugu bigize umujyango w'umwe bwa Buraya biriko birafashisha u Burundi kugira buhangane bikwiye n'iyo miriro ibihugu nka Polonye Ubudagi Autriche Romania n'Ubugiriki bikaba arivyo byafashije ya mbere mu gutanga izo ntererano ariko ibihugu vya Espagne na Portugal bikaba bidashobora gutabara u Burundi muri ugo rugamba rw'imiriro kuko navyo ngo bifise imiriro yadutse muri ivyo bihugu aho naho ni muri leta zunze ubumwe za America ahagashavu ariko se kuri Donald Trump yahoze atwara ico gihugu inyuma yuko igipolisi kigira isaka ku rugo rwiwe Trump n'abayoboke biwe bakabona ko iryo saka ririmwo imvo za politike no kushaka kuburabuza politike yiwe no kumucafuza umushikiriza amanza mukuru wa Republika Amerika Garland aremera ko ariwe yasavye ko iryo saka riba ku rugo rwa Donald Trump ariko akavuga ko vuba agiye kuraba ukuntu hokoreshwa ubundi buryo bw'amatohoza atarugusa Uko gusaka rero mu rugo rwahoze ayoboye America Donald Trump ngo kuba gufitanye isano n'impapuro zibanga Trump yoba atasubije igihe yava ku butegetsi uruhara rwa Trump mu gitero abayoboke biwe bagize kunyuba kwa Capitals mu gihe ariko ararangiza intwaro yiwe n'ibindi ariko kandi ikinyamakuru Washington Post kikavuga ko urwego rw'iperereza rwa America FBI ngo baruriko rumurondera ko n'impapuro zijanye n'ibigwanisho vya nuclear
Amakuru twako turabashikiriza ahanagarukiye twarushimiye mwebwe mwese mwakurikiranye mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro mushikizwa televiziyo y'u Burundi murakoze